kolile. Oh yeah. Aisha, thinking is the Sundays. Go past this lendile. Oh, la chala psentani, kukala bazali, kukala batati, siyabuya wemngani, la chala psentani.
Ngizobuya ekseni nami namhlanje ngilale ekhaya.